ngikubelele ngikwamukele kwi-channel igama kupastor weningi benje ngokhulu uyithoba kwintokozo ukuthi ngikhulumela ngokukhethekile kwi-channel sizo zami lisiphendulela amaphupho amabili amathathu soqala la ngoChristina emakhaya uthi ngibingelela pastor kusho ukuthini ukuphupha ubona inkomo ezibovu zodwa futhi zikhuluphele ezinye ke izijakadula njengamankonyane asuthayo noma subathayo khona lapho. Okay, uma uphupha la ubona mhlawumbe izinkomo ezibovu zinonophele futhi ke zijakadula, lolu phawu luhle kakhulu ngana kwethu olungabika ukubusiseka kanye nempumelelo ezayo empilweni yomuntu. Kanti singaphinde sibalule okwesibili la ukuthi uma uphupha ubona mhlawumbe inkomo ezibovu ezinonophele futhi ezikhombisa ke la ukujakadula ke la lolu phawu olungabuye libike izidalwa mhlawumbe noma amathongo ekhaboma asekhaya kwaumama khona ala akuzalwa khona mhlawumbe uma wakho, nokungenzeka ukuthi njengamanje lawo mathongo lawo aneme noma akagculisekile futhi mhlawumbe ngahle akuvule mhlawumbe isimo senhlanhla noma isimo sesibusiso empilweni. Ahlabele phambili ngobheka la untombi intshingi ukuthi ke mawuphupha amanzi amaningi clean, ngoba bengibona ngisho umhlabathi phansi bengithukile mina ke mangiphupha le ndawo, kodwa ke bengihambela phezulu kwibridge ngibheka ngase right ngibona ubaba abathathu begqoke kwibheshu nomqhele ekhanda lapha efuna bephethe induku, kodwa ke abantu bengihamba nabo nabo bangele ngaphansi kwebridge ngicela kungibonise eliphupho. Into singayiba lokuthi uma uphupha la amanzi omfula agelezayo ahlanzekile noma acebile, lo phawu lolu luhle kakhulu luvamela ukubika isimo senhlanhla esuke iza kuwe maduzane, futhi amanzi angabika isimo sokukhanya kwezinto zakho noma ukuthi izinto zakho ngezeka ziyakhanya noma zahle zikhanye maduzane. Kodwa futhi uma uphupha amanzi omfula ageleze ehlanzekile futhi ejulile ejule kakhulu, lupha uyivame ukubika la ukwembathwa isithunywa noma ke idlozi nesidingo selimhlophe ke kube umuntu ke ovakashela ke la amanzi ukuze imhlophe ukwazi ukuzi ukuphakamisa imhlophe leso sithunywa noma ke lelo dlozi lelo ngendlela thize. Kanti futhi okunye singakubalulela ukuthi uma uphupha la ubona imhlophe amakhehla egqokeke la imhlophe amabheshu nemqhele ikakhulukazi makwakho ke imhlophe la ngesikhumba zengwe noma ngesikhumba ke sengwe la lolu phawu olungabika la izidalwa ezinobukhosi noma ke lingabika la idlozi noma amadlozi obukhosi asuke wena kwembethe mhlumpe nokungase mhlumpe phinde kusho nokuhlonishwa mhlumpe ongahle mhlumpe wena ukuthole noma udumo nedumela ozolithola ke mhlumpe emkhakheni ke wakho, yabo. Kanti futhi esingakubalela ukuthi uma uphupha mhlumpe ubona abantu abaziyo bengaphansi kwebhuloho, lolu kuphawu olusho olubi esikhathini esiningi noluvamela ukuthi mhlumpe labo ngeke bakwazi mhlawumbe ukunqoba mhlawumbe iyithiyo ezibavimbela ukuthi mhlawumbe baphokophele kahle phambili ngokwempilo. Uma wena uphupha uhamba ngaphezulu kwebridge nalolu phawu olusuke likhomba la impumelelo esuke iza kwena noma ukuthi ke umuntu ozokwazi ukuthi mhlawumbe uprogress noma ube nenqubekela phambili empilweni esikhathini esizayo. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu ekubusise.